hagiyo ilo lodi sajin
askari dhaar soo maray dhabayaasha taagnay calankeedu wuu dhicay askari dhaar soo maray dhabayaasha taagnay calankeedu wuu dhicay
daracad sumo waramaayo haddaan miina dhigayo adduunka saxanu soo mariyo dhibulaaf socorayo dhibada dhammayska way dhici lahay
Labadaba, 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 kudera.
Thank you.